say a car budget and ra finance minister ever presented na na see bia ni ahwemu ye pa dia kwabe sebi nia obe presented ye no enye bibi so kubia ta efa from the your presented main budget for 2022 no na kwame
but hold on minister hold on when you say nia ntia enye sronko eh because of baby ayabedri or my Ghana yesika sam to ye age agwe ya ye ko IMF o na ho abehia se nchereche mu bi betima ba afri aban ho wonyi ni se enu nti ene mane ko ye za
in fact kwame ne nke ye hwehwe se this budget media budget no e be man he more solutions to our problems yeah it's the fact say young big person ka oba baba jisika fofu afri ye ho no ɛno no nkyerɛ sɛ wontumi mfa biribi sonko bi mba mbɛka nkyerɛ Ghanafoɔ ma Ghanafoɔ nya ahotɔsoɔ anaasɛ awiehyɛm bi ɛwɔ aban no mu sɛ yes nneɔma yɛ den ɛwɔ Ghana nneɔma yɛ den ɛwɔ wiase deɛ but aban no ɛde nhyehyɛeɛ bi ato hɔ ato akwan mu ama Ghanafoɔ sɛ ɛnkyɛ nneɔma bɛtumi ayeye kwame wotumi hu sɛ yɛ finance minister yɛ obi a sɛ ɔkasa ɔpɛ bible kɔti paa na your finance minister mayem hu se ewiase ayeden na ekom ansha ebetimi asi na kwame se wukọ chokonkon nu a ebra joseph ehu se ekom besi wo my mind bi aso agombra wo egypt no e mayem hu se ei egypt ma mo mayem se si esiesie bia na mbra aduane wo yi yensi aduane Ghana mo maye hu se planting for food and jobs aba ema Ghana fo aduane nuane asesi aminu ka sei eburo ba bayire ba banchi eba sesi ya ye ni wo ka sei enka hope anka o mampenyi ne finance minister enka so de ma Ghana fo ne se Ghana butter stock na nka yesi ho ana se company na e ho no seni na ban ahye omo ase se nka omo ye wonna mre ye ase se ye tu bayre ye bu ebro ni ada nyoma nyoma e ba efude de e ba no na nka ibe tumi akọ Ghana nkwase etumi atoto bi etumi asie ama biane enkonkubu won nse your friends eh just a short period and now immediately as that period never come and as I say biane ho asan akwa